achimwe nanga kumangana ndewo ndikudziwa kuti zinthu zanu kumeneko zili pabwino sinopitira sofunikira munthu wina ake wadera kuti achite kundiuza akakhala abale anufe kuno kwanu unyasalanda ainditu moyo achimwene tikusuntha ndipo pang'ono ndi pang'ono masiku akunkanatha tsokonombwe anatha mtunda na adumpha paja ulendo wathu kumakhala ngati watsokonombwe munthilole leronso ndivulire kachipeya basi zomwe zija zakhweze zimene zandigulirinso sitampa chimwene mayendedwe kwathu kuno anaphweka kwa basi ndi basi zotsogola zakhweze ndimanena nthawi zonse kuti makono kukukhala ndi ulendo pakati pa Blantyre, Lilongwe, Kasungu, Nkhata Bay komanso Mangozi dzina lokhalo limene limabwera mmitu ya anthu ambiri ndilakhweze basi chifukwa ndiye yokhayo yodalirika masiku ano kwathu kuno osalephera atu achimwene zochitikachitikazo ndiye ndi zambiri kuno penanso ukumatiukakhala umadzifunsa kuti koma abale kodi ndiye chikuchitika ndi chani komanso tikulowera kuti ndikudziwa muzifunsa kumafuna mutadziwa za nkhani ya ziphaso zoyendera zija kuti kodi tsopano zili pati esha achimwene inenso ndikumatiukakhala pena ndikumadziwomba m'manja kuti koma abale tafika pamenepa simungakhupirire kuti tiukamba pano achimwene ena akhala kumagona panja pa maofesi amakosa anaona za anthu olowa ndi kutuluka mdziko mwathu muno kwa sabata yathunthu zinandipeza chisoni kwambiri zinandikhudza achimwene mpaka nakufika podziguguda pachifuwa kuti koma akuluakulu ndi chani chimene chikuchitika zikuchitikiranji zoterezi mbuyo mupaja nkhani zogona panja chonchi nthawi zambiri inali nthawi ijayo yovuta chakudya ija ndiye paja anthu timakadikira ku msiku wachimanga kudikirira nthawi imene chiibwere chikamabwera ndizakhale mwina ndili pa gowani ndiye umatiuka mayenda usiku kudutsa malo ngati adimaliki nthawi imeneyo umapeza anthu ndithu achita kufundira kachitenje kakhanga chisanu chawakhuthukira tiyana tikumangodziwirira tokhatokha ngati ambulasi koma kunalibe kuchitira mwina achimwene koposa kudikirira chimangacho chibwera liti munthu ndalama yako yomwe koma kumasuwa kuti kodi ndiye ndigulire chani iyo inali nthawi ya njala chimwene zinapita ndithu zimenezo koma zomangodabwitsa makono zomwe zija zimene tidaziona nthawi ya njala zija zikamachitikaso nthawi inoyi osati chifukwa cha njala ayi koma mapasipoti mtima wanga wakumasewika kwambiri ndikumadzifunsa kuti ankolo koma tafika pamenepa ama tafika pamenepa zoona koma taloleranji kuti mpaka na zinthu zifike poteropa nchifukwa chani tikulekerera chonchi amwene sizoona ayi kuti miyezi isanu ndi umodzi sikisi ikutha koma sinapeze beyankho kumavuta amene tikukumana nawo pa nkhani ya ziphasoyi sizoona ayi ndiye kuti ifeyo tafika posauka kwambiri koti mpaka na anthufe nkhani ya ziphasoyi kumakanika ndithu kusindikiza zokwanira mpaka na anthu kumalephera ndithu kuyenda ulendo chinthu chimodzi chodabwitsa chimwene ndi choti izi zikuchitika ena nkumangoonera basi alipe nkhani iyi ndiyokhudza kwambiri koma zomadzioneka kuti adindo okhuzidwawo ali pachintambasale alipe sizikuwakhuzansoyi anthu akumachoka madera ataliatali kukalonga kumuhuju bolero phoka kwanyezerera kwa nkhumba kwa golodeni kumakanjira kwa chitera kumachoka mutalimutali ndithu kukadzadzana kukapitolo kuti mwina makendu ukapezango chiphaso chotamidwacho koma mwene kufika pamakagona ndithu ngati ali kuchipatala anthu nkumafunsana kuti kodi ino ena ake nyumba iyo adapita kuti sabata zitatu tsopano situkuwaona chidachitika ndi chani iyi amene otu adapita kukapitolo akuti akasaka chiphaso choyendera akuyenera kupita kunja kukandira thandizo la chipatala koma sizikutheka ayi ndi akugonera komweko ankulo simungakhulupirire kuti zomwezi za ziphasozi mpaka na anthu akumakachita za boarding kumanyamuka ku nyumba ngati akupita ku sukulu yogonera komweko kunyamula chiwamba chawo kunyamula bufa bwawo kunyamula zofunda kunyamula zikhwiya zawo timapoto tawo chikwatu chawo cha mfutsi wachitambe choncho kunyamula mithiko yawo zipande zawo kufunza bwanji chochitika ndi chani akuti akupita ku nthambi yoona za anthu olowa ndi kutuluka akukapangitsa phasipoti koma nanga katundu tutuwiri watengedwayo akuti iyo bwantasa basitu ku nthambi ya ziphaso kwasanduka ku boarding kukagonera komweko ndithu panopa chimene chatsala ndi choti mwina ntambi iyambe mwina kumamanga midadada yogona anthu igule mabede abwino abwino anthu akapitako adzika walandira kuti takulandirane mukhale ndithu masuka mukhala kuno kwa sabata ziwiri zokha basi zambiri muva kwa head yathu ankuru tafika pamenepotu pomvesa chisone mavuto aziphaso kuyamba kuwazolowera tsopano kanda bongoma ndi gulu lake kumadya ndithu bwinobwino chakudya alipei zosa wakhudzanso komatu unena zoona kwathu kuno timachita zinthu mwachibwana kwambiri anthu ena amatha kumaononga zinthu ndithu tonse tikuona koma oponda wina wake owatsina kuti kodi mukuti bwanji apa hei dumphani tiyeni dumphani hayi ndithu zimenezi kuchitika pa nkhani ya ziphaso zoyendera ndi nkhani ya chibwana imene simayenera kumachitika kwathu kuno angakhale ndi pang'ono pomwe anthu sakamavutike kumasauka pamene ena akatangokhala osafuna kuthandizako sizoona chimwene mavuto a mtundu wanji osatha kumangolankhula ayi tikukonza tikukonza mpaka na miyezi sikisi kukonzedwa koma zinthu osaoneka kusintha chibwana chimenechi bwanji koma ndiye monga ndakambira mucha chimwene muli kathamo kachakuti ife silitekeseka ayi ngakhale anthu adandaule cha mtundu wanji koma ife sikulitithamanga iyayi ife tikupanga zinthu zimene tikudziwa basi kantimaka ndi kantima kamene sikakufunika kwathu kuno kantima kosamva madandaula anthu ndi kantima kachabe kwa basi nthawi zina anthu akamadandaula zimafunika kutchera khutu anthu akuti chani kodi tingachite chani kuti anthu achepetse kudandaula koma izi zomadzaoneka ngati sizikutikhudzazi ndi zopweteketsa chimwene zilipo nkhani zina zimene anthu akudandaula zikumakhala zili zoona ndithu koma ina ake akumasankha kuyang'ana kumbali nkhani ya ziphaso zaunzika nkhani ya ziphaso zoyendera pa ulendo ndi nkhani zimene sizimayenera kuti zichitika ngati mmene zikuchitikira amoyi koma zikuoneka kuti palibe amene akuonetsa chidwi chofuna kutithandizapo anthu atanganidwa kugawa ndalama kulimbirana maudindo basi iwo mtima mbee sizikuyendayi ndipo ndi pang'ono pomwe sizimayenera kukhala chonchi adindo akugona pa ntchito yawo ambiri alephera koma tsoka lake ndiloti palibe chimene chikuchitika kuwagwedeza ali payize kwambiri nchifake ngati dziko silikutukuka chimwene kunachuluka chibwana chifukwa akudziwa kuti palibe amene angatigwedeze basi its okay moti zijakumapanga kaluluzi zomayenda mofesi kukafunsafunsa mafunso kuti inu mabwera nthawi zanji zimenezi zidakhala kuti zafalikira mofesi ambiri mwina maka anthu ena ake akhoza kuphunzira kupanga zinthu bwinobwino koma sizikuyenda chimweneyi mapale ndiye ayi zokhazokha tikunenazo sizikuwayendera mapale sabata iliyonse kamadro akumakumala nazo kukhalira kuphufumulidwa kumeretsedwa mpala mbutete mapale kukhalira kuyalidwa udzu pa mimba kuvinitsidwa gule wa aphodo kusewera chonyonyomala ngati these mapale ayi ndithu sizoona ayi kuchitwa kuposedwa ndi za mmimba united kutcholedwa msagwada ndi ana ukalonga uku kuchitwa kukwera chibasi chachikulu ndikukadindidwako d ngati belo ya foja kapena nyumba ya mdindo ayi sizikuyenda ayi mungotita ana dziko lothetsa timu basi likakwana tidzabwera Life mbale wanga, life ndi nchoncho, long live obwantasa.